Molweni. Ngusive kwakhona sisaqhubekeka nge-compound inequalities. Umbuzo wethu ufuna sifumane impendulo yika. Why xa sinikwe i-compound inequality elandelayo? Sino 3y udibanise u-7 ungaphantsi kuka-2y. Kwaye u-4y udibanise u-8 ungaphezulu kuka--48. Ngoku kufuneke sifumane u-y oza kungena kuzo zombini ezi inequalities. Sizoqala ngothabatha macala ngo-2y. Sizophela sishiyeka no-y udibanise u-7 ungaphantsi kuka-0. Ngoku singathabatha u-7 macala sizoshiyeka no-y ungaphantsi kuka--7. Ngoku masenzeni enye leyesibini. Sizothabatha macala ngo-8, sizophela sishiyeka no-4 ungaphezulu kuka--56. Ngoku singohlula macala ngo-4, sizoshiyeka no-y ungaphezulu kuka--14. Ngoku sizozoba umgcamanani sizobona uba le mpendulo yethu injani xa siyijongile. U-y ungaphantsi kuka--7 kodwa akalingani. Loo nto ethetha uba sizobeka isangqa esivulekileyo. Sizozoba umgca ohlayo kodwa kufuneke sikhumbule uba u-y kufuneke abe ngaphezulu kuka--14. Loo nto ithetha uba sizophelela kwamanani angaphakathi kuka--14 no--7. Masizameni inani elingaphakathi. Masithi sino--10. U-3 umphindaphinde ngo--10 udibanise u-7 kumele uba ungaphantsi kuka--2 simphindaphinde ngo-10. Sifumana u--23 no--20. Loo nto ithetha uba u--10 uyasebenza. U-10 kufuneke asebenze kuzo zombini. U-4 sizamphindaphinda ngalo -10. Sidibanise u-8. Kufuneke abe ngaphezulu kuka-48. Sifumana u-32 no-48. U-32 ungaphezulu kuka-48. Ngoku masijonge into ekumele uba ayisebenzi. Njengo-0. U-3 xa umphindaphinde ngo-0 ngo-0. Kuye sizodibanisa u-7. Loo nto ayikho ngaphantsi kuka-0. Niyabona uba impendulo yethu ilungile ngoba le nto sithe ayizosebenza ayisebenzanga. Le sithe mele uba iyasebenza isebenzile. Zamani amanye amanani. Enkosini.